kwenye Nehemia 7 pongiwe Mahanela from Eswatini. Pigeni makofi huyo Mahanela. Nehemia 8 Linda Kagera Nyanza sawa. Tunawatakia kila la heri kwenye shindano hili. Silent for the start, please. Silent for the start, please. Silent for the start, please. Tunyamaze tafadhali.